Welcome to America, the land of honey and milk. The land of honey and milk.
Kama vita tapigana, ila ushindi atanishindia. Yote si mapenzi yangu, bali ni mapenzi yake Mungu. Ukitamkalana, ila baraka kanitamkia. Yote si mapenzi yangu, bali kwa mapenzi yake Mungu.